webafowethu anizwe nangu Welile Mchunu etalabha ke uThibela ke laphana ke igidangoma ke likaKhuzani ukhala ngokuthi ke lihola lodwa ke laphana ke seziwa ukukhuluphala ke ezinye izingane ayihole kusho uWelile Mchunu naye ke le voice yakhe ke awuyizwele.
Sekuze kwaba nebimbi lo kwaba nelundi emqaleni kuhola khona kodwa ezinye izingane ayihole. Umakhanda ngimbone kule video sebamkhipha umakhanda ene sebaqosha umakhanda lapha uThibela akadangasho ukuthi uthisha namanje usahambe ephamisa umkhaba ezingane ezincane kangaka uThibela kodwa kayibona iminyaka ukuthi ihambile anibheke wathi uginqitshe kwathi udenge iyavanta ngathi uyibolekile namanje asiphinde angasayibona usegijima usoginqa amatshe kooKhuzani namanje uThibela usakhona engomeni kahlini nini kubuya uThibela futhi uThibela usavela kumavido emdala kangaka uThibela awusabona kanti noma uThibela noma imfene sevalekele amahla seziyimfimfi ukhuluphele inji hola yodwa izingane ayihole umakhanda akasekho la hayi wenza kahle umakhanda athi umhlala phansi ungahambeze uthi uhola uThibela nisebenze nigide kube kuhlunge ngiyawo nibe namabatha uzohola uThibela uThibela nimbheke uthi ungakanani. Isso isso aí, gente, com a rainha.